Igbo bi igbo mmammanu unu mara no yana mai ebelili ozu na esino kpabo ya grenu etu oru sribu abo nye kepu kepu ahu na ga gbasara senator dr patrick ifeanyi ubah nke na anochita anya ndi anambra south no lo ogbako mebiwu senate di na abuja
Ndi ba anyi ekene mono ndi Anambra South Senatorial District ndi Anambra State ndi Igbo nile na-ege nti afamowo Senator Dr. Patrick Ifeanyi Ubah asin ka nwelu ohere a wee kene ndi nile na-akpọ na-ajụ ese ndi nile ọ na-ewute maka akụkọ a na-akọ ifemel na kọtụ na Abuja mbosi Friday ngwezi ka mkpọ ka nkọwalụnụ ife na-eme wee gwu unu kụnụgala ịtụ egwu na onwere ife na-eme o nwere ka ụfọdụ ndị chiwe chi si n'azụ bịa zuru mandate unu nyere anyị mana Chineke nna amankwe andị ka o si wee dụ anyị na ọfụma eziokwu na ha agara n'azụ wee chọọ ka ha zurie n'uri mana ọgụgụ ha afịa nkwa na-ekwu ụnụwụ na ofu mkpụrụ ụbọchị fama mmekata nọrọ n'oche afọ ụnụ tụrụ m akwụkwọ ka nọrọ na ya mana ọ dị mkpa ka nkọwa kụnụ mara ụfọdụ ife na-eme maka na-asị na onye anọghị ebe a n'onwe nye ozu ọ ya bụ osi n'ọkpa wee bọwa ife na achị kọwalụ ụnụ bụ kụnụ malụ dat na oge anyị mechara elekshọn anyị mere elekshọn Anambra State na 23rd of February 2019 olu 24th anansụ elekshọn ka anyị mechara elekshọn a olu 27th of March mgbe afọ anyị na-akwado maka ije election tribunal anyị amụrụ ka o si wee si n'azụ mbụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ obi n'ụzọ wee si n'azụ jee na kootu wee si n'ọnya winuru o jego na kootu ọzọ na Abuja si n'ọnya winuru Chris Ubah onye a na-akpọ eselu n'ụga nke wụ onye gbara sekọndụ na eleshọn nke anyị tụrụ mana nyenwewe obi n'ụzọ jezije si n'ọnya winuru Chris Ubah na kootu ọzọ na Abuja jekwa kpọpụta ofu nwa ya nwoke onye ọkịja a na-akpọ Ananicletus ọ na-ele provision shop n'ihe ala wee kpọpụta ya wee si n'ọnya wee onye ọbịa na kootu wee suo affidavit n'ọwụ onye YPP mana onye ọbụla nọ n'ihe ala taa mana ọ bụrụ onye YPP and na amara na YPP and onwere mgbe o ji wee bịa zụọ anything a na-azụ azụ na YPP mana nwanne anyị nwoke wee obi n'ụzọ kpọpụtara nwa ha wee bịa pụta wee na kootu wee kwuo nyewa obi n'ụzọ bịazie join ya na kootu na 27th of March awụ 1 month eji mechaa election and ọ suppose ozi na onye ọbụla bịara na kootu na 27th of March wụzi post election ebe ọ suppose ịbịawụ na election tribunal mana amara m ka ha si wee jebejebe na Abuja ma jọji ha jekwuru na Abuja ewee jee grant ya ha ka a join nụọ keesi Ananicletus afọ nwa obi na ọwọpụtara ọsụ n'ọwụ YPP so that ka ọ bụrụ na o nwere ife a na-akpọ locus na keesi YPP then the judge wee ode akwụkwọ na 27th the judge n'ụlọ ya na 28th nụọ ife o kwuru na court na 28th of March which is on a Thursday mbọsị Thursday olu ụbọchị Monday wụ 1st of April 2019 the judge grant ya his application and the application nyewawo obi n'ụzọ delu ọnwa nwa ka o si nwa nwoke ka o ji uzuru wee si na m emere primary and na m uzuru forge certificate which is wrong now obi n'ụzọ wee bata na wee si na ebe ọ bụ na nyewa meriri Chris Ubah na kootu ọzọ n'ihe na Abuja si nyezie ebe ọ bụ na nwa nwoke nwa na Ananicletus si na mụ mere ife dị otu a si disqualifies him ka nyenwawo obi n'ụzọ wụ onye winuziri gbara sekọnd na ife emelu mana mụrụkwa na ha amakwa ife electoral article na ọ bụrụzi the court nọ na Abuja suppose ịnụrụ dị okwu a nọ tribunal ya nụ ya and also na jurisdiction ife na-akpọ territorial jurisdiction nọ court dị na Anambra State ya nụ ife gbasara dis electoral ma ọ bụrụ na pre-election even but na ọ bụrụ ozi pre-election because nyenwawo obi nna ọzọ enyelu the judgment you know and na onwere ka ihe esi ebe na keesi onye ọzọ institute ru ịbịa join nwa ya join nwa achụpụzi onye afọ we nye judgment. Ade eme eme, you know, ni ya bia through rich or someone. And anyway, ane je oku, ifo basagasole, njo, na emukono, na onye ifo onye wetala oku adojo, odunjo na, na court ni ya bia through rich or someone. Ewe juwa na ese, ewe someone wo, juwa ndi u ndi mwe certificate ya ha, afoje certificate yonu. A juwa ndi party, ifo eme, aje hawe sina savolo, je forge ya stampu, forge ya from mother, sino onye party, nke mo wudu na savolo, now the record of the court kulu gosire no we ba savolum kezi kan gwa wo judge yesi we pe udi pe afufu ni ne madatal we me senate election I we pe udi pe afu under 15 days e grant madadelu akwo join no na 27 e allow we in here in only on 28 e admit on the 1st of April by 11th of April you put on nyazi CJ swear in and man name Ifeanyi Ubah Clarifies, I know na election tribunal. Ebi mano ni mwe gono Ifeanyi na. Why is it you in a pocket you? Since April 11 now, well November. Why is ni eje ke swear in? If on eche u, ko obu oge, kas 180 days. Gama koma no weje na INEC. Na INEC ya se, oh, nandi ozono na tribunal. Or ala ati anyi, then anye jeze appeal. Mba for appeal anu ya. So if on mba appeal or anya sikwasi shige ya zon. Mana ifo melo ka 180 days ga kaselo na the na court a it is yonu na but as God may have it chineke nemego the court she got up as onolia nozi e we see well na hakwu ni fe hakwulu na savula anyi because na all the points I raised in a court 11 points malo court ipe o nwe ifa na pon ipe malo court because one nna anyi pele ipe I nwe right ipe udi ipe because one if I grant in March 27, by March 27, Nguma will judge him and will judge ye be election in line with the Electoral Act. Ye be a pre-election. It is already a post-election. Post-election, after MHANA election, we go election. Unguma will be election tribunal in line with the Electoral Act. The way is we allow where 27 to Kobiel in November 28. Kelsim Biji Yanima. Ndi won digasi mandi patio man ndi neko mandi mandi INEC ma muwa we find you about win election kezin bosiji we nyany time normally na even na court Abuja na the laws not 7 days so by 27 to the law go with na court by 28 inu lo nu e and by first wo Monday so 27 to Wednesday 28 wo Thursday nke 2019 so only Fridays also kemelu Ibia Monday, in only so, in a tiriba, on a banaki, I mean, umunem, udi fadroma, na Nigerian judiciary. Udi fadroma. So, on a Gaijana court, bandi court, in the court, on last one, I will be Ibema, Ibemono Abuhulu. If a court to Puzzle, oh, nigh to show Nasaf, my wife were caught in the court, then in our court, Nina what? Or was there not deceitful woman in the good our court, 96 copy. No more ever serve for more away find you back. So, man, I caught say, na no cookie for blue, na serve lani. I just go appeal court, I just so I just go appeal court, and by the grace of God, appeal ya no lone while on an appeal court, one even ya madi amadi, neje, more I no shame, appeal and show no man show no appeal. I merely watch your just spring court, or one alone appeal court, whatever it is there, and ya malo, and ya yaku if you pardon a court, kalia. Nke mbi court how I walk at Chamalo, can take a decision. Come on, Nkembo, Obia Bua in easy. Nkebo, Oman Mezio 12. So even now, you know, Bona Biko, Kunale Damba, Una Tunebu. If a bastard certificate, Biko, if I knew about that forged certificate, I will make somebody, my fe, Unwonian cousin, Adam may have forged certificate. Obon and forge a man on a university, Ebeno, Nago, Law, Ta, Naboja, 400 levels. So, and make work oku. Come on, I'm before Fizuka, if any na yefo, ndibu anule, ndepuny on ankwawo. Na mwa ifan yoba, ada shoku. Manoye chomuku oya damili. So kane jenu bika jinaka. Ifen na yon yobuna biko, wonya da namba. If any na kwa dum, ndibu nini na kwa dum. Nda nambra state nina kwa dum. Nda fe nini na kwa dum. Nde afi wefuna nina kwa dum. Nda active voters nina kwa dum. Nde IUSM nina kwa dum. Ndi youth nini na nambra state nina kwa dum. Ndema obinjiwe neso, kana mbrastet na oniru, ka ndị Igbo nọ n'iru ka m ji wee na-eso wee were igo m na-eti n'ife a na-eme ife ndị mmadụ a da-eme na politiks maka ọdụmma ndị Igbo, maka ọdụmma ndị be anyị, maka ọdụmma ụmụ anyị, maka ọdụmma ndị nna anyị. Unu obiadaranụ, unu atụkwa na egwu, unu efilkwa na onwelu na ife awụ mbuni elu ka Chineke na-achọ ibu n'ime enu. Unu lụtakwa, unu elụzọkwa na ife melu mgbe anyị na-akwado ije a, mgbe ife emelu m na apụga ebe nnọbụ. Unu elụzọkwa na kunu si wee welu maka ya, wee welu iwu ife ọjọọ emelu m wee sị kunu n'ụlọ ya nụrụ m ọgụ a, na-ekwa na ọzọ ọzọ abịakwa na ife ha na-abịakwa kịta. Ọ bụrụkwa na na-agba m takọlọ a niile bikọs ọf oche nọ na ya, ụfọdụ takọlọ a na-agba m owu, ndị na-eche na atụkwala m ka esi wee tụrụ m kịta na gọvanọship. Yes! Onwe nu onye ọbụla ji eme enu, onye elu ya mee ka ife anyị ma mekarịa m. Ifedu na kọmpetishọn wu olu ịmarụ ka esi eme imepụta mmadụ, mmadụ emeta gị ọfụma. So sebdize maka gọvanọship 2021 na-edistrakti m. Ọredi anọgo m 8 months na kot. Today na Naijiria niile somụwụ sọsọ ofu sinetọ ka nọ na kot and Anambra South. Why ụmụnne m ndị mụ na ha nọ n'ofu n'ụka, bikonu ọdụrụnụ mma. Onye ma nwa awọ ya ji ka ọzọ sinata awọ mmiri n'afọ, biko anyị na-ayọ wee na-agbu onye ọ na-ekwu onye ọ na nkwa na o nwere ife ga-eme mmadụ ama nọ na oche afọ. Court of Appeal will give us justice by the grace of God. Bikonu unu atụ n'egwu ka Chineke gọzie unu, ka ọ dịgodo otu a tilu bọsị mgbe anata na Anambra State, ka unu nụkwuzie mmeje na Authority FM 91.9. Unu anụrụ kwuzie ife mmekwu aga na tun unu Authority FM. Unu ga-ama mbọsị mmabịa ka mụ nụnụ kparịa, ka e nwee fe kparịa, ka unu kpọọ na fon ka mụ nụnụ kparịa, ka anyị kparịa, ka anyị si akparịa. Ka ọ dụbanụ ka Chukwu gọzie unu. Daalụnụ hinne.